Kohinga toi, tino kā mehemeha no Itāria, kua whakapuarehia ki roto o Tāmaki. Me te aha, he aiki ngā kōrero nā te ropu 28 i ora ai taua kohinga toi i te wā o te pakanga tuarua o te ao. Ko te ingoa o te kohinga toi ne ko te Corsini Collection. Ko etahi o ngā toi o roto no te rautau 15 rāno. Hei tā te rangahau a Te Okiwa McLean, waimari e te kohinga toi nei i te māia o ngā tauā o te 28.
He kite ngā toi he hoki ngā mahara mo te whānau Corsini.
The Corsini family always shared. We always share beauty as part of our dovere, our
tradition
to do this.
He mea kohie ngā ringa o ngā pauaru Corsini nei tēnei kohinga toi, he kōrero tuku iho mō ngā toi i Florence me te hitori o te whānau.
When our aunt heard that New Zealand had asked for a part of the collection to come to New Zealand, she was very touched and she said, it must go, we owe it to the 28th Battalion that came to Chianti, fought for our freedom, died for our freedom.
Kua tai tawhiti mai ngā tuahine nei i Florence rā no kite kite i te rewanga. Hei tā rāua he hono e kore e motu tō rātou ki tēnei whenua.
Very brave New Zealandian men and Māori warriors came and did an enormous part for this collection and for our country. So we are still have a feeling of
gratitude,
enormous gratitude.
I tata riro te kohinga nei hei kai mā te ahi i te wā o te pakanga, nā waikahu naia e tō rāua kuia ki tētahi whare pāmu. Me te whakapono nui kia mahitahi ngā taha e rua, haere ake nei.
Nanga hoi o Aotearoa i tuku o rātou toto, kia tae ai rātou te wete wete, te whakaora, ki rata i tō rātou a ke whenua. I te wā o te kohinga ka pēhi kino, ngā hoi o Tiamani i a rātou. Nā reira, koe rata take pē kua hoki mai rātou ki Aotearoa nei.
Ka tuwhera te whakāturanga nei ki te hā kerekere mo te toenga o tēnei tau, hei whakamiharotanga mā te katoa. Te Okiwa McLean, te Karere.